ibikorwa byo gusubiramwo isoko ya Kamenge iruka guhura n'ivyago vy'umuriro birarembye kuko niko twabisanze igihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yararamutse aje kuraba aho umugambi wo kwisubiramwo ugeze. Abariko bararangura ivyo bikorwa batanguye kumwereka igicapo bazokwisunga arico bita plan mu rurimi rw'Igifaransa aca mu bubiko bw'ibikoresho bizofasha muri iryo sanugwa abandaniriza ahari inyubakwa zitasinzikajwe n'umuriro eka nazubakwa inyubakwa nshasha. Umukuru w'igihugu akaba yabavuniye akagohe abahamagarira gushiramwo abakozi benshi mu ntumbero yo kunyarutsa ibikorwa. Mukiringo c'amezi atanu gusa uhereye muri uku kwezi kwa mbere twimirije kurangiza ibikorwa bizoba byarangiye byemezwa n'umukuru w'umugwi ujejwe ico gikorwa.
Ubwo nyamukuru haba amazu mu gice ca mbere yo gusanura atononekaye cyane hanyuma mu gice ca kabiri turashobora kumugenduza aho tugiye gushinga inyubako zigerekeranye amahanga kaba twamwemereye ko kumumbero yongeye kutibutsa gutanga ko ibikorwa byo kubahiriza umwanya ivyigwa byerekanye ko tugiye kubikorera ko kandi uwo mwanya tutazo urenza aho naho umugambi ugabuyemo kubiri hariho umugambi nyenzi na nkuko mubona bamaze gutangura wo gusubiramo inyubako za zitononekaye cyane hariho n'ikindi gice cyo kubaka inyubako nshasha ka zogiza ibanza byahora biri ngaha ibyari bitigakanije mu ntango byari 1580 mugabo ubu tuzokubaka ibibanza 1870 no kuvuga ngo ibibanza 300 hafi 300 birenga ko bigiye kwiyongera.
Umukuru w'igihugu akaba yarangije abifuriza ibikorwa byiza n'umwete
sare rero